na mshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima. Ametupa neema ya kuishi duniani, ametulinda na ajali zote, walio warembo kutuzidi wametoweka, walio matajiri kuliko sisi wametoweka, walio kuwa navyo vyoku wametoweka. Ushukuru Mungu ungali muzima. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh.